ebizibu si bubonero bwakubonaabona oba bwakulemererwa, wabula bubonero obukutwala mu kkubo ettuufu ery'okutereera mu maaso awo.